Anyeke nunu nlibenyo. Anyeke nunu nlibenyo. Onye isi oche, dalu ibu onye afọ ọma. Anyị na-akpọku ndị obodo na ndị isi lesi bịa. Na-asị unu nnọ anụ nnọ anụ, unu emeke. Anyị ekele unu. Unu ihe ogene, ọkwa ya uchi meze o. Mana ọdọgwa abịọ, ọnọkwa da nso. Odefewe bụ ndị isi olu, anyị ekele unu, onye efulu m ihe ese. Ya si ya o, na n'isi ya unu owu ihe ese. Anyị ekele unu, unu daalụ, mi kenye mi kpoo. Anyị ekele unu, ma ọkpara na nwendo. Ikolo, anyị ekele unu.
Nwanyị nwolu nwanyị ekele ndị nkuzi kuziri m abụ. Isagba, ODUA.
I want to dedicate this to all players of instruments. Jack Jones, Calcutta Roots Band, Belize. Rice Sister Africa, Rice's Garifuna. Black man soul.
Go there, 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 go there. Natty 1, 2, 3. Natty 4, 5, 6. Natty 7, 8, 9. I know a place. A brand, brand new place.
Get a letter, me to road, eh, me.